subscribe with notifications on.
Because my wife was able to talk to you. She was able to communicate with you and give you and cheer you up and give you some, you know, some encouragement, word of encouragement and stuff like that. We don't know why God directed you to her. You understand? So it's, you know, God works, does his own things in a different way.
Please, you just have to appreciate. Don't forget to mention that we did not force you to take this video with us.
Okay. guys, I come to here and force her to take a video. Ndim ndiyenda zithexelela ukuthi ndiyayifuna and then even if bengayifumananga ivideo bendizothetha eziradweni ndenze yonke into uyayibona guys because kaloku ndifuna uthini ndifuna wonke umntu olapha eSouth Africa nethi mna qha ndincedakele wonke umntu ancedakale if uye wadibana nesituation enje ayazi umntu ukuthi makathethe guys kukhona umzekelo ulwazi lwethu sometimes ulwazi alufani uba nolwazi oluncinci kodwa zama ukufuna ulwazi ucela abantu abangakunceda umzekelo if abasisi bendingathethanga naye because andibazi noba ngabaphi okokuqala but ndathatha nje inamba kodwa ndiye ndathi kuba ndaqomba
and inamba oyithathela ntoni yona
inamba yona ababasisi andibazi inamba ndandiyithathela kuba kwakuthethwa like ngezinto like
ungayazi ubuyithathela ntoni na
no it's God media it's God my sister
but
kodwa
la namba ndandiyithathile iye lancede le nto ukuthi uthixo ithetha ukuthi le nto uthixo wazapho singazikhona iba khona le nto uqonda uba okay nje endaweni kodwa bendingazi ukuthi ndizawuncedakala kuyo loo ndawo so inamba ndandiyithatha nje but ekugqibeleni iyanceda because what if bendingathethanga nabo ngeke ndizibulele because bakhawuleze bafuna ukuthi mandizanyele i-social worker iintono bakhawuleza nabo bafowuna bathetha nam no sis ungayenzi loo nto leyo siza kunceda kanje bandiphumdla no ubomi usenobomi ngaphandle abantu bayeke bathethe abantu baza kubiza ngoba uligqirha fine bayeke bathethe but uyazazi wena nothixo wakho ukuthi awulo gqirha so
exactly.
Okay, guys, so njengoba ubuthe ufuna like more. Mm. You want your video to go more viral,
yes.
Right?
Yes.
Okay, you mentioned some the name of the companies you wanted to reach out. Which one can you say them here, please?
Okay.
Which radio station, which TV station?
Okay, yabona ndifuna ukuya kumhlobo wenene. Into enja and nawari ngokuthetha. Ndiphuma kumhlobo wenele ndiya ku SABC. Yabona? Ndiyothetha ukuthi abantu xa bethe bafumanika ingxaki ezinje. Mabe but ke ufuneka ke ube nobulumko. Uyimele lento uzoyithetha. Ibe inyani. And ngoba inyani ayidibani nobuxoki because lento izoba nabaprofeti izoba nezangoma abantu abanegift ndibuze uba kanti kwenzeka ntoni abaprofeti zemagcwetywa kathixo mabathethe zabo nazi nezangoma ngoba kaloku uyabona nezangoma masingazikhupheli ngaphandle kaloku ngoba kaloku yonke into elapha emhlabeni mna ndibhilive ukuthi idalwe nguthixo so wayeyazi uthixo ukuthi kunabantu abazoba negifti ngegifti so that's why nayo ndisithi izangoma abaseSt John's abahlahlubayo yonke umntu onegcobo amajarha abaseziyoni ndiyabacela ngalamini zizawuduma ndifuna upastor ayazi ukuthi bekusenzeka ntoni that's why kuthi iholo ligcwele kangaka andiatyuze ngobugqirha ibiyintoni ingxaki.
Exactly.
Okay, baxeleleke sesukuthi ba contact phi. They can contact me before they can contact you, meaning they will get your contact from me because also I'm trying to protect you.
Okay.
Yeah.
Okay.
Since you are still very fragile about all this situation, okay. That this thing is still new, guys. It didn't happen long time ago. So if you need a contact number, contact me first, talk to me first before you can talk to her. So I can approve You understand?
Okay, okay guys, ningathetha nosisi, ningathetha nosisi because ebunyanisweni ndisebuchayi kakhulu, isandihlukumezile lento andikabikho right mina, andikabikho right nyanyani because lanto kaloku isandihlukumeza ndisivende udibane nomuntu nje endleleni, hayi sisunjani? Ibisenzeka ntoni ka? Kothethe mani cweni bekusenzeka ntoni? So funeka ucacise nawe uba bekusenzeka ntoni into ongayaziyo nawe. Hayibo nomnye uthi usadlula. Hayibo amathumbe elityipha ndithi uyakhwaza mos uyathengisa. Hayibo sisi khawume ucinga umntu uzothenga. Bekusenzeka ntoni yabona loo nto leyo. So loo nto isandihlukumezile. Ye ntombi ndiva kuthiwa uligqwirha ntombi. Yintoni kwenzeke ntoni yabona izinto ezinjalo? Nabantu like kubone ii-ex zakho abantu abasacela uthanda kuwe yayibona you feel small uba hey I wonder bazawuthina abantu but ke akufunekanga kule South Africa ufike ukhala njengeradio talk.
Yeah, exactly. Be free. Yes, we've got a freedom. We've got a freedom of speech. Exactly.
Tell us. Umuntu ezothi ukuthi no kwenzeke le kwenzeke le so ithathe imamnyelo lilizwe lonke andinayi worry mna ngayo and ke mna ke sana umuntu ongiphazamisileyo mna ndiyayifayithela into yami uya understand andinguye umuntu obuthakathaka
baxeleleke sisubana ndikubuze kangakanani uba are you sure you want to publish this?
Like, unduze kakhulu ukuthi are you sure ngalento ufuna uyithetha ndithi ewe uthi hayibo ha okay thandaza ke siyeke ndithi ha ndizukwazi kaloku uthandaza nje ndiyeke uthi ha no
man. I wanted to make sure that she heals first before she can take a decision but she said to me she is very sure she wants this to go viral.
Yes, nditsho njalo
and she even told me that if I don't do it, she's gonna go out there and ask someone else to do it.
Yes, nditshilo ndithe jonga kaloku mna ndi South Africa ne-idea se-South Africa ndizohamba ndiye ku-EF kwezi ndihambe ndiye ku-DA ndiye ANC like ndiye kwaba bantu ndibaziyo ukuthi banganceda already ndiye kwa-taxi driver but into yam izawuphumelela noba iphumelele kanjani.
She just want this story guys to go viral so
yes.
If there is anyone who can even make it even more than I did baxelele ukuthi they are more than welcome to do so.
Yes. Wonke umntu like okanye umzekela abantu oqonda uba bangayenza le nto bengaphezu kwakosisi aba bancedileyo nabo ba-welcome bangeza bazonceda anayo ingxaki noba ungaza maphephandaba ndiyafuna nawo bathethe ndiyayifuna le nto ndiyifunayo mna ndiyafuna uyimela le nto ndiyifunayo because ndisho ngayo ndihamb ke into edala uba ndichukumiseke guys kwi-reality abanye abantu bayazibulala siyazibulala ngezinto ezincinci please guys yonke into ethe yenzeka emntwini emhlukumezayo ewe ningayihleka like ibe ngathi yijoke but it's not a joke upastor umgcotywa kathixo ikakaraka kubona upastor xa sibabonga umgcotywa kathixo akwazi ukuthi umntu uyathakatha even izangoma aziyithethi loo nto izothethwa ngupastor Paul. Oh no, pastor. Oh yini, guys. Please, kaneke uhlekisa ngothixo wethu, guys. Please, bo pastor, kanithandaze, kanibambe fasting, man. Kanithethe, makhe kube khona nicebisane. Please, bo pastor, kanuzenze ezinyini. Bo pastor, hayini.
You know, guys, you know, helping people and all that, like talking to them, giving them advice and all that, it had always been what I do, really. But I don't take videos. Do you understand? I don't take videos in my life, like with whatever I do, even if when I help someone, I don't take a video. So truly speaking, this is what she wants. It's not what I want, but it's what she wants to do. So this is part of the help she wanted from me. She requested me to do this. Just because I'm a YouTuber, it doesn't mean that I take advantage of people, I take people's stories without their permission whatsoever. No, she wanted me to do this. You know my video, you know the kind of videos that I take, but this is what she wanted me to take. I didn't feel comfortable with it, but she said to me, no, please, I want this to do. I want you to do this. I want this to go viral.